Tanzania. Yaani mimi muoneshe kiasi gani mnawapenda na muziki wa kwenu. Sindio? Sindio? Tunamzika. Tunakesha. Tunakesha. Fasi anisha tena.
Kanyaga. We'll be right back. kile chokoro unyi tunaiya.